kenshi turabumva ni jambo ngo twashize Imana imbere. Ndizeye ko kitari icyifuzo kigaragara, ariko ryari ijambo rivyawe n'ukwemera gushitse k'umukristu. Yariko arababara cyane yifuza gushika ku neza ya twebwe Abarundi twese, ababi n'abeza, abo muri kumwe mu mugambwe wanyu n'abatari kumwe namwe. Nimubanze rero mwemere ko Imana iri kumwe namwe by'ukuri, kandi ko ibona umutima w'umwe, niho muzotaha iwanyu mwungutse, mugiye kudukorera atabiturire murinze kutwaka, atagukumira banaka mu kugerageza gusangira ibibanza by'akazi na bose, naho ko bagake muragerageza kudushikana ku mahoro, ku bigorwa byiza biteza imbere abantu. Muragerageza kutwubakira amajambere, kandi muyaduhimirize. Uyo kwanga kubagamburukira n'ukuri mumuhane, na twebwe abanyagihugu tumuhane, kuko azaba ariko aratwononera.
Ariko nuko mubigira muciye kuri urya ari mu mugambi wanyu, nuko mubigira muriko murasa n'abahatira abantu mu mugambwe wanyu, twebwe turabashimira umutekano muriko murazana. Ariko gutwara inzima yongo uketswe ubukozi bw'ikibi, kandi muzi ingene bica umutima abo mutwara, ibyo byose n'ibindi ntashoboye kudonda, mwashobora kubikora mu buryo bidasiga umuvumo aho muciye. Urukundo mwari kwerekana ruvuye ku Mana, kandi rusabwa nayo mushaka gushyira imbere, ruca ruyongobera tukabayoberwa, tukibaza abo muri, tukarondera icyo mushaka, mugabo rimwe na rimwe tukakibura.
Muhebe icyo cyose cyobigiza kure y'ikivugo cyanyu, twashize imbere Imana. Mwongere mukomeze ya ntwaro rusange demokarasi, kuko mukundiye abandi Barundi kwigirira imigambwe yabo. Nibyo mwabonye namwebwe nyine, umugambo umwe uzananye igitsure wa muti Burundi mu manga canke rero bene kujamo bakisunga wa mugani w'ikirundi uvuga uti igikorwa cy'ubwami cyicuye icyayi, bikaba bya bindi byanze guseruka ndamuke. Mwene uwo muntu ndaheza ngo ateze imbere igihugu, ko mwashize imbere Imana bavukanye. Nimwigarure, nimwebwe Kristo rero yarungitse ubu ku isi y'u Burundi, nimwebwe muzobazwe neza yohanagura amosozi ya twebwe twese, nimwebwe Kristo ashinze barumunabe twebwe turi bari mu bushomeri buteye ubwoba, kandi mu bwinshi buriza twebwe ababyeyi. Ndifuza ko mwoba umwe aboneka, umwe Abarundi badakeka ngo mbega ko kanaka avuga uku, kanaka wundi akavuga kuriya. Nimube umwe muri iryo shaka ryanyu rya politiki, muri uwo mugambwe wanyu. Mwebwe muturongoye ubu, nimushyire imbere uko mujye muvuga muti dushize imbere Imana, nimudufashe gusabana ikigongwe, kukigiriranira, duheze dusubize hamwe. Icyo kitabaye naho dukunda kuririmba ubumwe, n'ukuri nta Burundi buzoragama, nta Burundi buzoba bumwe. Hari intungane muri mwebwe, kandi jeho nibwira yuko mwese mushobora kuba intungane. Twashaka ko mutubera sokoko, maze aho Burundi bwakagorewe, aho bwakicaniye, bube koko ubwami bw'Imana, igihugu cy'abavukana.